Yo, what's up, ladies and gentlemen? It's your boy, Prof. Real name, pretty me, I don't totally know gimmicks, but you already know, though. Hey, today, I'm reading you the Constitution of Eswatini, specifically Chapter 3, Protection and Promotion of Fundamental Rights and Freedoms. So I'll be focusing on just three. It's gonna be protection of freedom of expression, protection of freedom of assembly and association, and last but not least, protection of freedom of movement. So if you're new to the channel, you know what it is. There's a subscribe button down there. Please go just smash that little button there. Hit the button and get content every time I upload. And well, if you're already part of the family, welcome back. But hey, with no further ado, let's go into it. We're reading the Constitution in Seswati. Protection of freedom of assembly and association. Kuvikeleka kwelungelo lokuhlangana kanye nekutimbanzakanya nalabanye. 25:1. Umuntu unelungelo lekungenela imihlangano yekuthula kanye nekutimbanzakanya nalabanye. 2. Ngaphandle kwalapho ativumele yena ngekwakhe, akukho muntu loyovinjelwa kutsi angenele imihlangano yekuthula noma atimbanzakanye nalabanye. Lokhu kusho kutsi lilungelo lakhe lokungenela imihlangano nokukhululeka kanye nekutimbanzakanya nebantu ngenhloso yekuthuthukisa nekuvikela tifiso takhe. 3. Kude lokusemthethweni noma lokuvunyelwa ngumthetho lokuyawuthathwa nekutsi sekuphambana netimiso talesaka uma lowo mthetho ulawula kutsi A. Loku akwentiwe kude kube khona kuvikeleka, kuphepha kwesive, kugcina kwemthetho, kuhlanteka kwemimango kanye nekutiphatha kahle. B. Loku akwentiwe kude kuvikeleke sithundi, emalungelo nenkululeko yalabanye noma C. Akube khona tincabekelwane letitsite kubantu labatisebenti tembuso. Ngaphandle-ke nangabe leto timiso noma loko lokufanele kwentiwe kubonakala kuyintfo lengahambisani nenchubo yentsandvo yebantfu. 4. Nekungakutsatseli phasi kwenaba kwaletimiso letiku 2 ngenhla, kude lokusemthethweni noma lokuvunyelwe ngumthetho lokuyawuthathwa ngekutsi sekuphambana netimiso talesigaba uma lowo mthetho ulawula A. Ngekubhaliswa kwetinhlangano temanyonyana etisebenti, tinhlangano tebaqashi, tinhlangano telubambiswano kanye naletinye tinhlangano lokutawufaka ekhatsi netimiso letihambelana netindlela tekubhalisa kanye nekutsi yini letsingekako ukuze tinhlangano tibhaliswe, kuphindze kubekwe nemitsetfo leshoko ukuthi imihlangano letsite ingenelwa ukuthi ibhaliswe nayingenato letimphawu letifunekako noma B. Kutsi noma nguyiphi kuletinhlangano lokukhulunywa ngato ku-A ngenhla ativinjelwe ukuthi tichube umsebenti wato uma ngabe adikabhaliswa ngalokusemthethweni. 5. Umuntu akayuphocelelwa ukuthi ajoyine inhlangano letsite. Ngovikeleka kulilungelo lokuhamba. Umuntu akayikwe muko lilungelo lakhe lokuhamba ngekukhululeka. Lokho kusho lilungelo lokuhamba ngokukhululeka lapha kangwane. Lilungelo lokuhlala noma ngokuphi lapha kangwane. Lilungelo lokungena lapha kangwane. Lilungelo lokuphuma lapha kangwane. Kanye nelilungelo lokuvikeleka ekutheni angaqoshwa lapha kangwane. Kuvinjelwa komuntu lobanjwe ngalokusemthethweni ukuthi akhululeke ahambe noma ngikuphi akuyuthathwa njengesento lesiphambene nalesigaba. 3. Kude lokusemthethweni noma lokuvunyelwe ngumthetho lokuyawuthathwa nekuthi sekuphambana netimiso talesigaba uba uma lowo mthetho ulawula ukuthi A. kuvinjwe ukuhamba ngokukhululeka kule live, kuhlala kule live noma kuphuma kule live uma loko kuhlose kuvikela kanye nokuphephisa timpilo tebantu noma kuhlose kugcina ukuthula. B. kuvinjwe kuhamba ngokukhululeka kule live, kuhlala kule live lilungelo lokungena noma ukuphuma kule live kwemuntu noma abantu nangabe lokho kuhlose ukuthi kube khona kuvikeleka kuphepha kwesive kugcinwa kwemthetho kuhlaleka kwemimango kanye nokutiphatha kahle ngaphandle ke uma ngabe leto dimiso setibonakala ukuthi atihambisani nencubo yenthando yebantu. C. akulalelwe sinqumo senkantolo lesithi akuvinjwe kuhamba nekukhululeka kule live, kuhlala kule live lilungelo lokungena noma kuphuma kule live kwemuntu nangabe lowo muntu alahlwe liqala enkantolo noma nangabe lokho kuhlose ukuthi lowo muntu avele emva kwesikhashana enkantolo ake udekiswa liqala laleso sendo lasendile noma kuteu thathwa leto dinyathelo letithathwa nakuta uthethwa liqala noma kumelwe ukuthi indzaba yokuthi lo muntu sewuqoshiwe lapha kangwane ikhulunywe. D. kuvinje kuhamba nokukhululeka kule live kwemuntu longenabo buve bale live. E. kuvinje kuhamba ngokukhululeka kule live kanye nokuhlala ngokukhululeka kule live kwemuntu losisebenti sembuso. F. Lokho akwendiwe kude kuhanjiswe kule live umuntu lokufanele atekiswe liqala noma ajeziswe ngalokusemthethweni kule linye live noma ke ayothonsa sigwebo sakhe lesiphume enkantolo yalapha kangwane kulelinye live noma G. uvinjwe lilungelo lemuntu lekuphuma lapha kangwane khona lowo muntu ake ufeza tonke tidzingeko lafanele atende ngokomthetho. 4. Nangabe umuntu wemuku emalungelo wekuhamba nokukhululeka ngalethi ndlela letibhalwe ku-3a aqele emva kutinyanga letintsathu avinjiwe noma emva kutinyanga letintsathu ende sicelo lesifanako indzaba yakhe itawuhlolwa libandla liqondzisa tigwegwe lelikhululekile futhi lingavuni muntu. Sihlalo waleli bandla uyawukhonjwa lijaji elikhulu kulabo bantu labanelilungelo lokusebenza njengabameli, attorneys, noma bameli labakhulu, advocate. Labanelilungelo lokubamba tinkulumo letisetulu emthethweni lapha kangwane. Naleli bandla 5, naleli bandla selihlola indzaba yalowo lomuko emalungelo ekuhamba nekukhululeka wabese wena siqelo njengoba 4 abeka lelibandla liyokwena sinqomo kulowo lolibekile mayelana nesidzingeko nokubaluleka kwalowo kuvinjwa ngaphandle nangabe umthetho usho lowo lolibekile lelibandla uyocinzeteleka ukuthi atithathe izincomo talelibandla 6 kuthi lokusemthethweni noma lokuvunyelwa ngunoma ngusiphi simiso semithetho nemihambo yakangwane lokuyawuthathwa ngokuthi sekuphambana netimiso talesigaba uma lowo mthetho uvumela ukuthi akavinjwe kukhululeka akuvinjwe kukhululeka kwanoma ngubani lohlala kuleli lakangwane. Well, that's it for today. A bit of the constitution that actually speaks to like the right of association, movement and assembly. So you know what it is. You know what it do. You see that subscribe button? Please hit it so I can get encouraged to bring more content. Hit the like button as well. Peace.